nitwa Mr. Koresha Umwanya kuva kuri FGTV. Amajewe nta byinshi nagomba mvuge, kimwe gusa nashaka ndarashimira ko ingene mwaduhaye aka kanya twisharane namwe.
Exclusivity.
Kweli konde nda ikora neza
kweli. Kwe ki kwanza uyita kwanza koresha umwanya.
Kubera ivyanje nta bitevya, ivyanje nkoresha umwanya tu.
Yeah. Niyo mpamvu nijya content yawe
wayenyarukije ma seconde abiri waruheje kuyishura.
Ahubwo naratevye nari nshaka nyene nk'isegonde rimwe gusa mpaguruke cyane cyara. Ehejeje. Imwambi.
Boje niyumvire yuko nyene uza kwaza ikibazo cyabajijwe
ataza gufungirwa hafi. Nyene nibajije yuko aza gucafungwa. Rero mba nakirije urutoki ndavuga ati mama yango. Ko none mfashwe koresha umwanya ko mfashwe. Ariko tu strategy ni nyinshi turavuga ati reka mpindure tu. Ndabahindurire.
Ucaguruka rero kugira
ngo ndaguruka nk'umushinga ntahe nyene navuga ati jewe nk'umuntu nk'umukozi wa Flip GTV urayibona Flip GTV
GT
yes ndavuga ati ningene ndikoresha umwanya reka nkoresha umwanya tu ati bakunzi nyene mwakoze mutwakira kandi jewe nahagurutse tu kugira mubone ko naje kandi nawe natutse nabwi na simbizi hari cyaha nakoze vre
naraciye mu rero gitwa Team Satura ngira ko mvuga ati Sabi Satura asante sana papa waranyeretse inzira warangoroye namwishimiwa mwishimiwa agende yumvise koresha umwanya kwaba
baragupostinze ubifoto yawe irikirasirikira sana
nuko nzimaze gukora byinshi simbizi maze gukora ibiganiro bigera kuri 30
ega je nasanze waramukoresha ni ibiganiro ngabo Leon yaratangaye
singabo Leon sigusa maze festikabe maze kuyitaba kenshi cyane ariko FGTV tugataha tanu umwe atumenye Ismail ari mepata muhaho
ngo ni metaka ne kuri Ismail yanandika tse nuno mu journaliste ati nuno yafise online TV
online no mfise online TV ahubwo mfise indoto yo guteza imbere umuzi Burundi nuko umumenyesha makuru ubufise ibintu bikuranga je nta na baje ngira ikigusa nico kindanga ko ndo mu YouTube
ambassadeur nawe yarabivuze yavuze ukazogenda kwitumenyesha makuru bakakunyara nuko ze ku telefone ngo zari veni zari try
so ama komantere menshi bavuze ati ngo ni mbaru rumugi ya nyoye baratwenga ngo na uyo na nini
urumva nabone journaliste
ariko twebwe urabona tugaragara nk'abagayitsa ariko ndazi hariyo benshi dutungishije simbizi kuri ubu petit buvoyu bunyakamenge munini no twebwe ubuguruguru bwacu bujya nyine bwo mu site nibwo tuzana hajya ku ma TV abantu babone neza yuko Burundi butajyamye bucangamutse bon nyakubahwa ambassadeur w'inyamitwe sinari nzi yuko jewe noshikirwa nka Mr. Koresha Umwanya ngo mbazwe ikibazo nari nzi yuko hari abantu bateguye baza kubaza ibibazo ati reka nje numvirize mbonye rero namwe mutangwe kubaza ibibazo ndavuga ati why me kuki jewe naje ndakiriza
gusa ndo
Mr. Koresha
Umwanya baramushize mu binyamakuru vyose zaje imbere magazine zande wose ara trending ze
kubaza bakabajije
umenye kari karako hari kintu cyo byaraguhinduye haba muri vision yawe ibyo wari ufise mu mundo tuzawe hari kintu kuri yo cyo bashyarahindutse
yes cyane byaragize ikintu binyungura ahubwo ivyaranyeretse neza yuko dukwiye gukora cyane kugira aho icyo twakoze kijya nibatumenya ahubwo ku kintu ku kibazo tutanabajije kuguhaguruka gusa ahubwo batumenye ku gikorwa gikomeye cyane twakoze
enda kugwaye kabisa
yes yogo project Z in exclusivity
no kweli konde ndayikora neza kweli
ko bro umvise code nshasha ndayirira nga
hapa sasa hapa urajua sasa Flip G chupane kama ngo rumwe benda ki mama yangu vipi uko sawa
swaga tu fresh
swaga
yeah
so bakunza project Z jewe ngwe izume ngo irasarisha ngo reka mbanze ndahikata umfatire wose njya ku filme
hapa hana
banza kana mbanze kwanda ije neza
Kurere ka unyamwezi
ngo kwanza mbanze ndayiririmbe
Project Z
Z
kama enda irire ndahije gute kanda koreka ho ndahirire
kanda bona mengo bikogira
hanze indira hano tuza kuboneka neza anabirebiye nashaka nashaka turabizuba kugira tuboneke neza ko utegeza kuboneka neza
nyamwezi
aha apa safi tura sanje na iterekana nga farudufata Tegeza kuboneka neza mze baba Mano, ubuzima bw'abo bwose muri Flip GTV imeze mu bigira
Bene ntabwo turya tubigira
Mano, bibiliya byose ndakoresha kugira gusa kamera igumire stable Ayibona
Nabire
Safi So Bakuza project yete ko mubibona Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. So, je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. C'est bien. Je suis un story, 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 story. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis mu patriote umukunzi w'igihugu beya we presence uvuga ngo yitwa
koresha umwanya mister koresha umwanya
mister koresha umwanya
yes
yego mona neza koresha umwanya saraboneka vraiment mister koresha
umwanya
kwa iki kwanza uyita kwanza koresha umwanya
kubera ivyanje ntabitevya ivyanje nkoresha umwanya tu ya
Niyo mpamvu ni njya content yawe wayenyarukije ma second abiri waruhejeje kuyishura
ahubwo naratevye nari nshaka nyine nki second rimwe gusa mpaguruke cene cyara ehejeje imwe ya mbiri ni pampa
ni pampa koresha umwanya mama yangu we benda poro kwanza wewe haja uja haja munama wari wiyandikishije cyangwa wakoresha umwanya tu ya mbiri
jewe ntabwo ndi CEO jewe ntabwo ndi nde gusaje nashitse hajya nyine nko ukumviriza ijambo ryanye cyubahiro
yego manza imikroniki kiri hapo twese dukoresha umwanya amana kwera ijyaho n'iyo rikenewe ahubwo ko ari sawa
yego
urumva rero ibyo byagenze gute
urumva je hajya naragiye yo tu numvirize ijambo ryanye n'icyubahiro kana tsinda nasanze ari umuvyeyi cyaba ngombwa ko naje mbaza ikibazo ariko hari ijambo mu mama mu yavuze wa mumere yavuze ati uza kubaza ikibazo cyabajijwe nafungirwa hafi
afungwe
ndavuga ati
aje gufungwa byarimo yavuze gusabwira kugira dukoresha umwanya
boje niyumvire yuko nyine uza kubaza ikibazo cyabajijwe ataza gufungirwa hafi nyine nibajije yuko aza guca afungwa rero mba nakirije urutoki ndavuga ati mama yangu ko none mfashwe koresha umwanya ko afashwe ariko tu strategy ni nyinshi turavuga ati reka mpindure tu ndabahindurire
ucaguka rero kugira
ndaguruka nk'umushinga ntahe nyene navuga ati jewe nk'umuntu nk'umukozi wa Flip GTV urayibona Flip GTV yes ndavuga ati ningene ndikoresha umwanya reka nkoresha umwanya tu ati bakunzi nyene mwakoze mutwakira kandi jewe nahagurutse tu kugira mubone ko naje kandi nawe natutse nawe natutse nawe nabwira simbizi hari icyaha nakoze vre
none kubera iyo confidence rene kumenya uko kuntu uko kwiyemera wari ufise gutuma uvuga ati je nahagurutse kugira mubone ko naje babitewe niki
nabitewe
no wari uri
urabona iyi entertainment turikora nubwoba
gashira hani wasawa
turikora nubwoba simbiye turakora tumaze gukora kinshi je ndazi naraciye mu irerero gitwa Team Satura ngira ko mvuga ati Sabi Satura asante sana papa waranyeretse inzira warangoroye kandi sijeje nyene na yagoroye urabizi nawe ko yagoroye benshi
narandi promoter mwari
promoter yaramugoroye karaho ko yafashe inzira ibano beef promoter urabazi yaragoroye nabandi na badaboje urazi ko baciye mu irerero
Daboje yaciye mu irerero
yaciye mu irerero rya Team Satura sasa rero cyo ndavuga ati reka nige ikintu cya promotion yaratuje ikintu cya promotion vuga ati promotion ni ikintu gikomeye cyane ku branding ku buryo umuntu wese iyo ushitse hose ugenda usize umugani cyo gituma akoresha umwanya avuze ati reka ngende mvuze izina ryanje na mwishimiwa
mwishimiwe agende yumvise kurisha umwanya kwaba
baragupostinze ubifoto yawe irikirasirikira sana mbe ale bwa 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 bwa
bwa
On mu vandine
cyo. Ya content ivuga gute?
Ya gute.
Se ndi muri kwa kwa noze.
Hariya kwa wili.
Kwa wili muri ya nama. Ngarashimye ngo kukanya ngo nibi byiteka.
Ingene yo yashiba challenge rero.
Ariko rero
nawe nta kabazo ufise mu mbarizaga.
Akabazo ngo akabazo yarafise bakabajije. Ariko ngo bibaye ngombwa akahaguruka kugira ngo none
kubona bene yaje.
Ari umukozi.
Ari umukozi.
Tipe aravumye.
Aravumye vraiment. Wacyubyakira gute urahagurutse barakubonye yuko nawe waje uciye uvuma ku maselection yose wazifuse bose wa byafuse wacyubyakira gute none gamwe ne data.
Voye ngene je navyakiriye je nuko nzimaze gukora byinshi simbi. Mazo kuri biganiro bigera kuri 30.
Ega je nasanze waramukoreje ni biganiro ngabo Leon. Je ratangaye.
Singabo Leon sigusa maze festival maze kuyita bakenshi cyane. Ariko Fibji TV tugataha tano umwe atumenye. Estanishi conférence de presse zizo se twaragiye yo. Turitanga nako tudakora Fibji TV ariko ntitumenyekane. Ariko icyo nakoze nka insolite nico cyatumye umengo Fibji TV barayimenye. Eske naje nashaka ndakubaze
singabo umuguremera kwa insolite wakoze
bo benshi bayifashe nka insolite ariko je mfise target mfise impamvu nabikoze impamvu nabikoze ijya ni ntuze ya promotion ni ubwoko bwa promotion nkuko nabivuze nashatse ndabikora nka promotion kuko hajya utahagurutse ngo avuge TV yakorera ko nubu baramwibagiye
muga Flip GTV
aracha GTV aracha hari Ismail ari mepata muhaho
ngo nimetaka ne kuri
Ismail
yarandika tse nuno mu journalist ati nuya fise online TV
online TV no sifise online TV ahubwo mfise ndoto yo guteza imbere umuzi Burundi sifise online TV ko sico kingize je oya kuko narakoreye muri Team Satura kose kwari ugukuza gusa impano tu yego
ama Flip GTV. Nawe abijemo gute d'abord by'ubujumenyesha amaho.
Je journaliste.
Corona, twari muri corona utamwe corona. Bayo menyesha makuru gute wavuye kugira umenyesha makuru.
Ba nkuko abenshi banzi. Abenshi banzi nk'umufana.
Kesti tumereza question nk'imwe ari kurabaza. Umenyesha makuru no mu YouTube.
Ya. Kimudisha amaho. Abenyesha makuru wewe.
Ese kesti yamye baza bari.
Ya.
Oyerekanda yivugire nka.
Yivugisha.
Yivugisha. No mumenyesha makuru no mu YouTuber no mu Facebooker.
Basa ba Facebooker umeka igaba.
Ama. Yo ku difference ya gute.
Na.
Cyari nico bo mwitire.
Uwe.
Réponse ya mbere. Mumenyesha makuru. No mu Facebooker cyangwa no mu YouTuber. Hama yo ku difference ya gute.
Pishure.
Bon. Jewe sindi umenyesha makuru ndumu YouTube
kandi postana kuri Facebook
Facebook na prezida arayikoresha ndibaza nta udakoresha Facebook ariko YouTube niyo ndondera ko na yutumega na ibiharage nkuvuga ko ndumu YouTube alane nuko agiye nagira ndamwishura ikindi ingene nuko idifference
with difference ya gute ra kwishura azabukira abandi ndayimo
ingene nuko idifference ya nuko umumenyesha makuru ubufise ibintu bikuranga je nta na baje ngira ikigusa nico kindanga ko ndo mu YouTube yaba ndo umumenyesha makuru
kandi wanse ko TV TV ni television
burya Project TV Z TV
Project Z
ni iki
Project Z ari TV uriko uriko rumara genda ngo Project TV chini Project Z
bo reka ture hita TV niki
oya no nibyo numva na matelevizion na matelevizion na televizion ateza kwa divisa
ni ndako muta numumenyesha makuru
randi amush nakore ya televizion none we ari ukore ya televizion utarumenyesha makuru biraba
hari akantu babajije bati umenyesha makuru ni iki
Umenyesha makuru.
Oya kibazo si kimenyesha makuru. Nabo baza kweru uyu yambiye kwa kwera Flip GTV. None television ni kwa ko bamenyesha makuru none.
bo dushobora kuba twayise Flip GTV kubera TV nyine n'uyibona deja
mini warumbagiye ngo project Z ngo ni hano hari TV umvise iriko cyari TV umvise iriko
eske ndundi TV
nikora ko bamenyesha makuru is television nyine muri sense none
abon karenda cishure ndeka
ndacyari
kuko tutanditswe muri sense nti turabamenyesha
none kora ku TV none hama mwitwe Flip G
tuzoyikura
cyane mucamwishye
reka tuzoyikure ko nimba ariko sa tuzoyikure
kwa sa muragenda amaze amategeko je ntavyonzi ni babanyara birabacu nawe
ugende yandikishe
ambassador nawe yarabivuze yavuze ukazogenda kwitumenyesha makuru bakakunyara n'uzo ze kubonerekona ngo Veni zari try.
Urakuru mu YouTube
ukiri. Ndu mu YouTube ne nabi mubwiye simbizi nuko ata yashatse ku super mu ibintu.
Yego rero ni ya.
Intego.
Cyagushya ko.
Bo intego nukwerekana abarundi bari hanze y'igihugu.
Kubereka.
Bon, bukwereka kwereka abarundi bari hanze yuko uburundi bumeze neza, bushajije, bufise impano nyinshi cyane. Niyo target
yacu. Mukwerekana uburundi ko bushajije ugenda kubaza ibazo
n'abari hanze.
Erega mukwe barundi baratumenya naje bakamenya
bakatifi
bakayi tugira rimwe
aho ushaka
benda bor
ushaka bakumenye
eh ashaka bumenye
bamenye bo mushobora kuba mumenye ngo muri ko muransopa ihari ibintu muri ko muransopa ariko
bibanzo
bon kumenyekana ni kimwe
ufande nyishu yawe
je ndazi kwidefanda me nuko
rero chanko
bon Jessing in a bamenye double. Ni kwanza bamenye bamenye kubera icyo nahagurutse.
Warabonye double warabonye umuntu yagize commentaire ngo hagaze ku ntebe.
Bonu kwera ndi mugufi cyane.
Eh kuri muremure.
Ngira nico gituma yabonye umengo mpagaze. Mpagaze ku ntebe.
Wabyakiriye ajya ama commentaire double. Yenge ni double kujya ama commentaire maze kubona kijya kintu.
Bo ajya ama commentaire. Eh ajya ama commentaire yaranshimishije cyane ko nabonye umengo hari abantu umengo batantahuye. Ni nacyo gituma navuze ati simbizi ko ambye ati ngo unsigurire impamvu bijya bintu babikoze. Navuze ati reka ndabasigururire batahure. So ama commentaire menshi bavuza ati ngo ni mbaruru mugiyanye baratwenga twenga ngo na uyo na nini
urumva nabone journalist
ariko twebwe urabona tugaragara nk'abagayitsa ariko ndazi hariyo benshi dutungishije simbizi hariyo benshi cyane dutungishije kandi tugaragara ukunyene babona ati buru bupeti buvuayo kunyakamenge munini no twebwe ubuguruguru bwacu bujya nyine bwo mu isite nibwo tuzana hajya ku ma TV abantu babone neza yuko uburundi butajyamye bucangamutse yego
bavuye muhira wabipanze nyine ko igya film nyine uza kwikina bujya nyene
sinari nzi yuko baza no kumbaza ikibazo
oya kandi barakirije ijambo urazi ko yaravuze ko umuntu wese amuhe ijambo
bon nyakubahwa ambassadeur w'inyamitwe sinari nzi yuko jewe noshikirwa nka Mr. Koresha umwanya ngo mbazwe ikibazo nari nzi yuko hari abantu bateguye baza kubaza ibibazo turavuze ati reka nje numvirize mbonye rero namwe mutangwe kubaza ibibazo ndavuga ati why me kuki jewe naje ndakiriza yego
nanega Mr. Koresha umwanya nane mugihe tugitumirwa mu by'igihugu turabikora problem
kuna tatizo
twe dukorera igihugu
kandi twe dukoresha
umwe afanya yisha iri vema
reka nari nkangutse nagira ngo ni vya bintu vya bayi muri file
cyane nane nega koresha umwanya
sa
shimanya kona apa nabyo
patata no kataka
nabe ko ndagashize nka kwa ari fresh busumba ukuri nanda gashira tukaga cyangwa ndo bicaye ko nakoresha umwanya yo acho byakira gutume wajuzi yuko uza gukubitwa mu yambiri niko atagamba baza kugufa
nari nzi yuko batufatanye ne nkuko dusa
kandi yari yavuze ati mube free
ni nacho cyangiye cyane nagira ndamutere na blague ndamutwenze gato ariko
ivyo yavuze
sanzi yatwenze
ivyo yakoze abonye ko yasanzwe yatwe akajambo kamwe rero kuri wiri rero
tama wiri nyakubaha turakubashe cyane twasanze uri umuntu ushigikira urwaruka kandi ufise umutwe cyane gose twarabonye yuko informatique vraiment uyizi cyane ko hari ibintu urazi
mbeazi
Ale. Mbe urabizi uko wiri? Yeah. Urabizi uko wiri? Ari wa yapanze ijya protocol igihe tugenda kwandika muri livre d'or kwa ntare.
Ni yagize iki?
Ni haga niwe umva igihe tugenda kwandika muri livre d'or. Yeye ndali tupacyaga ile program.
Bari mugiye mugahugiri.
Kwandika.
Ari habaye iki?
Igiye kukiriyo cha kwa sogo.
Kwa sogo acha
kiriyo. Wiriye munyenda utafuta.
Ari jambwambiye ngo. Hari jambo yigeze kumbwira. Ngo uri mu journaliste kutamenya eta umuntu arimo. Na location urimo nico wagiye gukora. Dufata ukacibaza ibintu by'umuziki arimo kiri.
Arimo kiri yo vraiment. Si bien que tu veux mon engamuri,
il
faut que mes yahouri n'ingent objet quoi ram. Ego, il faut que mes yahouri, comme ingent abu kuraya gana babaribo. Monsieur la hougenda, kuba nubiburi monuwa, ora vium, boka genda kuba teringuru. Zaba nuba vote, gumunezero mufise, gumu mvango tu la joie, mujamba, gumu kuru kima na gumu chabu tse kibzibush. Abu kuburu iyo. Fasika ina umagai.
Context zidasa.
Zidasa na hanu bori. Usa ndo
Mr. Koresh
umwanya. Baramushize mu binyamakuru vyose zaje imbere magazine zande hose ara trendinge.
Kubaza bakabajije.
Umenye
kari karako.
Hari kintu co bavyaraguhinduye haba muri vision yawe ivyo wari ufise mu mundoto zawe hari kintu kuri yo co bacyarahindutse.
Yes, cyane byaragize ikintu binyungura ahubwo. Ivyaranyeretse neza yuko dukwiye gukora cyane kugira aho icyo twakoze kijya. Nibatumenya ahubwo ku kintu ku kibazo tutanabajije kuguhaguruka gusa ahubwo batumenye kugikogwa gikomeye cyane twakoze ubu ndamufata aranzira riri nkamubaza ibibazo nkamucuma ikibazo by'ubwenge nka bitanu aranzira akajugumira bazovuga ati koresha umwanya n'umuntu
sawa biroroshye ale ngo ndabahe batonga wanashaka je na hejeje
naze kabisa ndanamugwaye maze kumukurikirana ku biganiro bigera kuri
gukoresha umwanya
ibiganiro byinshi cyane aranzira riri je nari ndamugwaye kabisa
uyu ngaho ni Do you up? Kitty.
Tangwe kuni.
Content.
Granshire ku mwanya.
Asha nguyo.
Dariri intebe.
Kashe. Wewe urakoze inyuma.
Nani? Vora yonyene. Ni atari. Igari ya simbizi ni atari.
Ni gari ya famiye.
Ni gari ya famiye. Alan Zeri. Turakuramukije.
Fresh,
mais c'est
né, c'est là.
Alan Zeri kuva kuri Ndundi TV.
Nabanza hanagura kamera yiwe.
Imeze neza.
Ahanagura kamera yiwe. Arimo kuri mu gato tuto.
Parungwaye.
Enda kugwaye kabisa.
Sawa. Ebut.
Ani mukore content era ani bon.
Na nkire yandonse.
Eh ngo ngaho mubaje.
Kanda muje na selfie basi.
Eh ko muri kumurakora content na koresha umwanya.
Na mahoro menshi.
Kubera umviriza. Ismail yavuze ngo nawe ni nani? Ndo nshaka rero. Ndo sasa ini. Kanda urazo kugira bigende neza. Kanda mane kwa nda.